Muri bukacaji he.
Halo? 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 Raju? Halo? 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 Kamu tahu Raju? Halo? 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 Halo?
Byaracemutse idagadura na rezo yacu ya Tigo ivuguruye wisanzura aho uri hose.
Ibi nibyo. Ibi nuko byagenda. Sha mutaza gukureba.
Ubu meze neza kabisa nta kibazo. Sha nawe njye meze neza nta kibazo ubu na kimwe.
Tigo, express yourself.